Amapele ngola ngozo loku bono kundo mafonda bezi tono ntanda kupakanyo song. Kwa mfapo mno mano nchanga so tibandela. Kaba itibindela bate ba itibindela. Na mchanje is Sunday is the 3rd of July 2022. Sunday ke lulo kolo suku loba singokole izinto ezi spiritual. We call it spiritual Sunday. Kubaka loku sitheta ngezinto ezi chongene nawe as an individual. Achongangi ntu yako wenu. Okanye into echomi kanye into yalapho uhlala khona into ezijongene nawe usisiqu namhlanje sincokola ngamangcwaba. We talking about the importance of amangcwaba in your life okanye in our lives nje as abantu abakule nkolo yakwantu abantu abalandela inkolo yotata omkhulu babo sincokola ngawo ke amangcwaba singekangeni ke amangcwabeni sithi wena mntu othi ufuna ukufunda ngamayeza esintu ifomu ivulelekile ke bantwana abahlesa mani siphinda kude kuphele inyanga yize uzofunda ngemihlaba ukuthi umhlaba lo wamangcwaba zinto nezimbi zinto nezinhle zenziwa ngumhlaba wamangcwaba ufunde ngeziwasho ufunde ngamanzi ufunde ngamakhandlela ufunde ngemihlaba ethile nengafane kuthethwe ngayo ufunde ngamathambo ufunde ngamafutha kazo zonke nje izinto ezinyangayo siyayenza ke loo nto kula Vusilanga Academy form ikhona ke uya ku About Us and the Academy phayana kula website uzafika ikhona wena mntu kodwa ufuna ubuza mhlawumbi ayakuleqa lamathongo sesikhuthaza ububhukishe isession so that sincokole ngawo onke amathongo nawo ungavuki nento ethi ndiphupha imbovane iphele lapho into yakho awuzoncedakala xa uyiqhuba njalo because what is the context yelo thongo nantso ke into yasemgarantweni ke singene kuyo le ndima yanamhlanje apho sincokola khona ngakokubaluleka kwamadlaka into ephambi kwethu ngokile WhatsApp number endifuna abantu bayiqhele bayazi bayisebenzise kunala 082 yona i-active yona i-prompt ububhalile uyaphendula but after hours mntana omhle kuyalalwa kaloku nakwezinye iindawo masingene ke apha emhlabeni wamangcwaba sizayityhalela ngothetha ngengcwaba kwi-context yenkolo yakwantu ngokwenkolo yethu thina bantu abakholelwa kwinkolo yotatomkhulu bethu there is life after life sibizo lohlobo there's life after life kukho ilife le kuthiwa ke ngoku uhambile uye kwele mimoya apho abantu bengekho nyameni besemoyeni xa ukwele mimoya umoya wakho uya kwele mimoya ize inyama isheke apha emagadeni kuba kaloku ungumntu nje uzawubuyela kule nto iyi-earth uyayibona mosi the solid xa ubuyele laa ndawo ulaliswa kuyo yindawo yokulala leya yokulala mathambo bathini abantu abakhumshayo bathi the soul rests the spirit continues to live umoya lo ongumoya lo ubuphila ngawo uyadinwa uyeke xa usweleka then kusheke lento kuthiwa si spirit lena ezawuhambe ihambe ibe yile sinqula sicenga to yona ke mntana omhle la ndawo ke olala kuyo yile ndawo esithi xa sifuna uthetha nawe kodwa ikhumbula mosinto yomoya umntu ongekhoyo sithetha naye noba kuphi but xa sifuna uyihombela le nto sineendawo esithi ziinkundla zabantu abadala apho sifike sithethe khona njengoba ukhona nje ungumoya xa sifuna ukuyihotela le nto sifuna ukuyihombela le nto siye endlini enkulu siye emakhantini siya emangcwabeni siye emilanjeni siye emathafeni siye emiqolombeni siye ezintabeni njalo njalo zezi ndawo esithi abantu abadala bakuzo ingcwaba ke liba yiloo ndawo ekukho amathambo apha kubhiliveka ukuthi the spirit sikabani where it is highly concentrated isendaweni ethile uthi xa uye kumntu ofemba ayofemba ngokwenene ubuze ngomakhulu oncokolana ngalaa mzuzu makhulu wangcwatyelwa phi athi ndangcwatyelwa mna kwilali ethenteni ngasendaweni ethile ukuba niyaya ke nifika uba nantsi indawo kamakhulu ibaluleke kwale nto elidlaka to an extent ukuthi kwalo mntu esithe ngamathambo nje la ithi xa le ndawo alele kuyo ingamxolisi avele apha kuni anitshutshumbise nithi xa niyojonga nifumanise uba le ndawo aleli kuyo utatomkhulu umakhulu yindawo enamanzi yindawo lena esekuqala ukubakho iindonga kuba ngokule ndawo ayiseyondawo ichaza ukubaluleka kwedlaka ke lonto ngokwenkolo yethu ide idlaka eli libe yindawo ekungadlalelwayo kuyo ukuba ulandela phaya emandulo bekuthi xa kubhubhe inkonde yelikhaya ixhego elidala lelikhaya ebethi xa ebekwa ebebekwa kule ndawo inobutyebi belikhaya ubutyebi ke ngokwela xesha either zizinto ezivunwayo okanye zizinto ezixhelwayo ithi loo nto uzawubekwa kubuhlanti beenkomo zelikhaya okanye abekwe egadini ukwenzela uba aqhube ukuba ngumntu welikhaya osiphathela injebo sithi xa sikhala sicela sicenga asive kuba kaloku le nto siyicelayo yinto ebeyenza ngoku ebesaphila itsho ukubaluleka kwedlaka ide le nto iyethwe nextent ukuthi nabantu abaze kweli khaya ngozokwenda abangeni kule ndawo inale ndawo kulele umntu omdala kuba kaloku nje belele nje kuthi ujonge phezulu makangajongi oomakoti baleke itsho njalo ke into yamangcwaba ukuba ke wena ulandela le nkolo ikhoyo apho kuthiwa abukho ubudlelwane phakathi kwabaphilayo nabangekhoyo yinkolo yabantu abathe xa befika bathi ayibalulekanga lena yethu into yamangcwaba kodwa jikela ke mntana omhle ujonge lana wabo kude kubekho nomntu oyisecurity owagadayo lana wabo kude kubekho nabantu bakwamasipala abawachebayo abawahoyayo abawalungisayo lana wabo bayawavizithela kuthi xa yideyithi yebirthday yomntana ona 5 kumane kunyukwapha kuyohlalwa kondlalwe phayana kukhutshwa izinto zotya kuhlalwe phayana kanti bathe kuwe wena mntu othathe leyaba inkolo lana wakowenu amadlaka awabalulekanga bakuqesheke xa ngumntu ofuna ingqesho uyogada lana wabo uwachebe uwalungise ukwenzela uba kungabikho atshonayo yile nto ichaza ke ukubaluleka kwedlaka siqhube idlaka eli kude kuthi naxa kubhubha umntu walapha phakathi kwekhaya ingakumbi abazali siyayazi uba idlaka eli abantu abamoshayo bazawufuna uzomosha apho bazawusisusa kwaba bazali kuthiwa abazali benu abasaniboni utata wenu uyanikhangela kaniboni kuba kaloku uthanga lamhla kugqibo ngcwatywa kwakho into ezenziwayo ngabantu ezi yabona mntanomhle uzuyilandele into yomoya izinto zomoya zizinto zomoya futhi ziyasebenza abantu abathakathayo basebenza ngomoya lo moya basebenza ngawo ukuba sithetha ngentetho yanamhlanje udemoniki lo moya basebenza ngawo lo moya basebenza ngawo causes havoc ayingomoya owenza okuhle but the beauty kule nto le mimoya iyabhalansana yilaa yini yeni yamajapan yilaa left and right ngulaa positive negative ziyabhalansana kuba kukho abantu abazawudlala ngedlaka bakhona nabakwazi ukulilungisa bathi naxa sebefikile abantu abathe bazomosha kuphinde kufike umntu ozolungisa idlaka phinda bhele akukho mntu uzawuzoguqula utata kwakujongise utata kwamjongise kuwe nguwe umntu oqhagamshelana nemimoya yelikhaya wena mntana welikhaya nini nilikhaya abathetha nabantu balapha kokwenu kuba niyabazi ubhelothile obiziweyo eyakhe indima incinci yile yamayeza lo mntu uzileyo ufike wasebenzisa amayeza athile amdaka mayeza lawo asitha wena kubantu bakowenu asithi khaya kubantu bakowenu at the level of spirit ke mntanomhle kukhangelwane nawe spiritually because you've been hidden ngamayeza umntu ke wamayeza uzawufika alungise loo nto xa egqiba nimrhuma goduke nishiyeke ke ngoku nina nizilungiselela imimoya yalapha kowenu ithi ke le nto kubalulekile ukuthi xa sigqibo ngcwaba siliqwalasele siliqaphe le idlaka ungathi xa uyedlakeni ufike kukho into ongaziqondiyo kodwa ungaboni into ityhulu kuloo nto ujonge nje intaba uyiqinise ijongise phambili nibe nibethwa nilikhaya uyafowuna omnye tata ubhele sithe xa siye emadlakeni safika kukho ibhotile ebranti engavulwanga safika kukho amaxuba ndithi ke mna ukuba ufuna isabela kosiyazi ungaya kodwa kwabalulekile noba uqala ukhangela apha phakathi kwekhaya uba akukhona omnye wenu oye waziphumela nje kuba kaloku akukho nto ndinyanzelisayo xa ndiya kwidlaka likatata wandixelele wonke umntana weli khaya ndiyothetha notata ndiyolilela intlungu yam mhlawumbi nje uba ndiyolila nje ndithe mandiphathe lebhoti lebrandi kuba ibiyinto yakhe ndathi mandiphathe licuba kuba iyinto yakhe xa ufika wena kukho le nto siphinde ebise kula makhaya ukuba wenze into ekumila kunjalo ukwenzela abantakwenu nodatwenu bangothuki baxelele ungothuki xa ufike emadlakeni kukho inkukhu ibindima nikho nto ibindixhesha ngokocetyiswa ngusiyazi othile yabona ezinye izinto uyayenza mos ukuba utyhala ngesifuba ufuna isitye emnyameni kodwa ithi xa ibona ude hayi bengekho nto itheni mntakwethu udatwethu ibindim lo bendiyokwenza into ethile uyayiqonda mos ukwenzela uba xa le nto cace uba ayiyo yinto lena eyothusayo siyimele futhi silikhaya sisonke lo mhlaba kaloku uyakwazi uthatha umhlaba wamadlaka nibethwe nilikhaya kuba kaloku nishikwa at the level of the foundation foundation amadlaka kuthi kule nkolo yethu ukuba umntu has tempered with amadlaka has tempered with the foundation ethwa ngesichitho sikanaphakade ke mntana omhle ukuthi ubethwe ngamadlaka omnye umntu abethwe ngamadlaka kokwabo acelwe into engenamvana phambili enze uphuphana notata utata ufuna into ethile yayenza le nto kanti awenzela itata wenzela lo mntu othe makwenziwe le nto ngumhlaba wamadlaka lo mhlaba wamadlaka mntana omhle uyakwenza nokuhle uhambe uyothatha umhlaba amadlaka kokwenu uthathe laa mhlaba xa uziphangelela kuloo ndawo uphangela kuyo kuba ethe umntu okuchazele wathi uzuthatha umhlaba wamadlaka kowenu uthi xa uphangela ufike wenza into ethile nethile kule ndawo ukuyo ngalaa mhlaba wamadlaka omnye kuthiwe uzawudinga ukulungisa amathongo omnye kuthiwe uzawudinga for into ethile zininzi izinto ezenziwa ngolo mhlaba siyayincokola ke le nto xa sifika phaa kwivusilanga academy xa sikulaa section yamadlaka siyayivala ke ngelithi masiwahoye la mangcwaba ootatomkhulu bethu abantakwethu oodadewethu abantwana bethu abazukulwana kuba wonke lo mntu ukwelaa cala ngoku ukwicala lobuhlwele ngulo mntu engasicele yena sithuma yena lo mntana ibingumntana kuthuma yena mntanam ndiyalezele uthi boomakhulu ze nithi xa nifuna undiphathele izinto nithume lo mntana wam kuba ungumntana ungumntana nalapha kum ngumntana umane umkhumbula ke umntana uthi naxa usenza imisebenzi uyazi uba bakhona naba babhubha bengoo-3 months bakwela cala amadlaka abo nawo abalulekile natso ke besiphethe asemadlakeni sithi masiwahoye siwajonge ukwenzela uba nabo kwela cala basijonge camakho.